Turashimye cyane Imana iri mu ijuru kubera niyo yadushoboje kuva dutangura izi nkino kuva dutangura iri higanwa ku bwacu ntitwari gushobora kubera twe turi abana b'abantu ariko Imana yari yaduteguriye ko tuzotwara iki gikombe turashima Imana ku byabaye kandi turashimiye n'abarongozi ku ngufu bashizemo kugira ngo dushike muri iki kibanza muga tukaba tubemereye kandi ko mu nkino zigiye kubandanya kubera ubu niho dutanguye rero kubera objectife uri muri 3e division iba ari kurondera ikibanza muri 2e division turizeye neza ko tuzokongereza ingufu kuzo twakoresheje muri no championa kugira ngo dushobore kumwakuza natwe kuba turi muri 2e division tukaba dushimiye kandi na president wacu yari turamushimiye gose kwitanga yagize yaragize ama depense abona arongoye umugwi w'abakinyi benshi ariko yaragerageje gukora uko ashoboye kugira ngo umugwi ukomere turamushimiye cyane gose tukaba dushimiye n'ama media yashoboye gushika ngaho kibuga kugira ngo berekane amatara y'abakinyi bamwe bamwe tukaba twizeye ko tuzobandanya tubyifatamo neza
inambamye mwagiye guhura nazo niza
inambamye twagiye turahura nazo ni cyane cyane z'ibibuga wasanga turiko turakinira ku bibuga bigoye ugasanga turiko turakina mu kibuga ugasanga umuyaga uri kuraza kibuga kirafise ivumbi ugasanga umugardie canke abakinyi bakoragira ingorane kubera inkungugu twarakinira mu bibuga biri nk'amazi umva tworonka ibibuga byiza arigiye twokongereza ingufu muga ibindi byose baragerageje kugira ngo bigende neza barashoboye gukora uko bishobotse ndi kumwe n'aba bakinyi banje dazi bose barashoboye icyo tumwemereye kandi azo twishuje kuri notariki ya 28 y'ukwezi kwa gatanu tumwemereye ko tuzoduza umugwe